twahuriye muri iki kibanza kugira ngo twigine imyaka itatu umugambi wacu ukundwa n'abarundi ugakundwa n'Imana umaze ukorera ku mugaragaro twiginane byimva mutima kuko kubw'ubuntu bwa rugira byose canye neema ziwe twasimbye imitego myinshi ubona ko hari bamwe bama baratwishinga no kutuburabuza no kudukorera ibyo tutobipfuriza ndabakengurukiye uko mwihangana muri runo rugendo rutoroshe namba no muri ibi bihe atako byifashe mu by'ubutunzi nkako uretse ubushomeri wogira ngo bwagenewe abadakomoka mu mugambi uri ku butegetsi ibiciro biduga nk'ibigenda juru kubifungurwa byaba ibyo twimbura ngaho iwacu canye ibivunyuma y'imibezi igihugu ibura ridasiguritse ry'isukari ry'isima ya buseko eka mbere n'iby'ibinyobwa bya Bralirwa navyo bigasongerwa isibe n'ikintu agibitoro mu gihe byadugijwe igiciro abantu twese twari twiteze yuko bica biboneka ibibazo twokwibaza ni byinshi ariko bene kubitorera inyishu sinzi ko ibyo tubona ari byo navyo nabo babona indoto yo kuduza ubutunzi twumva nimba atarakarimi nibizoroha kuyishyira mu ngiro mu ngingomero z'umuyaga nkuba uheruka ngo zatanguye kubakwa aho kubona umuyaga nkuba wongerekanye tukiyamira mu icika kuri kajyawo na wa wundi mukerwa dusanganwa mbega sinzi murafasha murambariza ibyo rugomero rwa Mpanda iyo byaba byarahereye ku rugomero rwo kuri Kaburantwa bakunze kwita Kabuzezi oba habutse iki ngo rurangire kubakwa mbega jiji murembwe twitege yuko izo ndi umuyaga nkuba ryari ibibazo twoshobora kwibaza ni byinshi kuko iki gisata cy'umuyaga nkuba mu by'ukuri ni gisata kidasanzwe ntidushobora kwiyumvira iterambere tudashobora kuronka ingufu z'umuyaga nkuba zodufasha mu mahinguriro no mu yindi mirimo ibabaye reka tuve mu gisata cy'umuyaga nkuba twungururize mu cy'amabarabara amaja mu mpera za 2021 imodoka amapikipiki n'ibindi byuma bifise imoteri byo kwiyunguruza no kunguruza ibintu bica mu mabarabara byararejwe ikori yitiriwe gusanura canye kubungabunga amabarabara yamara ibyamaza twereka nuko na nyamba barabara tubona rushirizaho kuba nk'ibibuguzo canye ruhugu nanone leta yarategetse gira murabyibuka ku inyubako zegereye cyane amabarabara makuru mu gihugu cyose bisambugwa kandi byarashyizwe mu ngiro ariko menga byahereye aho kuko nta n'ikilometero kimwe barubaka tukaca twibaza rero nimba bariko barikazanura tukagira tuti nimba ari ukwikazanura bogerageza bakanyaragasa ayo mabarabara tukabona ariko arubakwa ari ahandi bita bayuko naho sinzi ko byoheza bikabatera iteka ibibazo rero ntibiri muri ibyo gusa